Bishop Unke Ekulobe Diocese Peter Ebere Cardinal Opaleke. E worogo unu ka Chapel of Adoration nke St. Mary's Catholic Church. Omo onyi ba ufuma wenye fe na ka Chineke. Nyap chapel ka lolo. Manye fe na ka unu ka Senaka Ogbaegwu Jesus na kwa Mary Foundation. Paul Eze oke no eba ma wetere anyi ozi a.
Tupu egozie chapel a enwere uka inye ekene iji wee cheta ofu mgbe ahụ ọnwụ Oriak Bridget Nebe, onye bụ nne onye chọpụtara ma bụrụ onye isi oche Ogbaegwu Jesus na Mary Foundation bụ Comrade Kennedy Nebe, ka ọ na-egozi chapel a ka Cardinal Opaleke sịrị na ịfụnanya na afọ ọma bụ nke nwere ihe nrite dị iche iche na esi na ya apụta. Cardinal kwuru na ọlụ Special Year Seminary nke na-aga n'ihu ugbu a bụ nke ga-abụ alụsị ya na-enwere ofu ọnụ ụlọ ebe ndị mmadụ na-anọ nke a ga-aba afọ a nne onye rụrụ chapel a iji wee gosipụta ntụnye ọ na-atụnye n'ịkwalite ọrụ na ụlọ ụka. Ka ọ na-ekwu okwu nke ya ka parish priest ụlọ ụka bụ Very Reverend Father Lawrence Madewesi gosipụtara afọ ojuju o nwere na-arụchapụrụ ụlọ chapel a nke ọ sị na ọ ga-enye ndị mmadụ ohere ebe ha ga-abịa na-eme ịmụ anya abalị na ikpe ekpere. N'okwuchukwu ya mgbe a na-aka ụka inye ekene ka onye dịka ụlọ ụka bụ Very Reverend Father Stephen Cheti sịrị na ngosipụta Chukwu gosipụtara onwe ya site n'inye ndị mmadụ nwa ya bụ Christ bụ nke wetara ìhè ma nyechighakwa ndị mmadụ nchekwube na ha ga-enweta nzọpụta. N'okwu nke ya ka onye arụrụ chapel a bụ Comrade Nebe sị na ya malitere ịrụ chapel a iji wee gosipụta ekene na afọ ojuju ya nwere ma fụ na-akwalitere afa na aka ọlụ Lady Patricia Iloga bụ onye ọ sịrị o gosipụtara ya ịfụnanya afọ ọma na ndedosi anya. O kwuru na bido kịta ruo na Easter na ya ga-etinye nde naira abụọ n'ịkwalite ọrụ ụka na diocese Ekpere ma tinye puku naira narị ise na diocese nke Ọka iji wee kwalitekwa ọrụ ụka. Ka ọ na-enyefe igodo chapel a n'aka Cardinal ka nna onye arụrụ chapel a bụ Comrade Cyril Nebe kwere nkwa na ezinụlọ ya ga na-akwado ma na-enye aka ịfụ na akwalitere ọrụ ụka n'oge ọbụna. N'emume a gosipụtara Ogbaegwu ọdịnala na ihe nkiri ndị ọzọ site na ufuma nke dị na kansụl Orumba North. Abụ m Paul Ezeoke, Akụwa Ebe.